si Batalo ako tsaka ko bokodi botlaba para to lokela ako ka bokodi bo phirima me se tlopa sa Mamelodi Sundowns ka yelo ba tswa bokodi bo phirima ba re to lokela ka ko bokodi botlaba ka bona jaro go tshotse kgwele ya go dula bo pegele ba la se tlopa sa Mamelodi Sundowns ka yelo e tswa go lola ka mekgele tsa tsi ke like se tsi ka go tla go tla go tla
I feel like I'm spending way too much time dealing with other people's problems.
How are those boundaries? I'm going to go to the house. Pele jaro ba tshotse idula bo bola tshoko jaro bo tlhabene o etlogela la bolo tungo na batla ka kwa matare pa mgifi le gala ba batsetse yone kgwele ao a re tsane ka go go jaro pele bo go tlapo mazet o etlogela la ka kwa pistos herbo re jaro ga di rand the beast ha ba etsa ka iketlo ka iketlo ma belo di sandals ba khabaka tse mola gare le gala ba sireletsa jaro ba tsara ba setlhopa sa CS Galaxy Dina Lady sireletsa ka kwa Dina Lady bo khaetso bo setlhopeng sa CS Galaxy Lebelele ka kwa botsada ole butelezi tsameka fela bo penya le bala ila tsameka la ditlhopa di le thata o ka bua ka setlhopa sa Springs Home Sweepers balo ba tlhola fale gompieno bo ipona le bo setlhopeng sa TS Galaxy tlhoba re jado ke ketlo ke ketlo ba tlhoka dira ja setlhopa sa TS Galaxy pompe sala ke ja ke le kana ba isirele tsa jadonga Basara ba mabele di sandals e kopola tsoko khwelao ya go batla raba raba ha go bona jado ke ketlo jado ba le ka go kaetsa ya ka go le 18 khwelao ha go bona jado le kana ba tsaya ga ye a ga itla le phansi ba bom teto ba ka gore a itla le phansi e ba bom teto a itla le phansi ba bom teto ka gore le tsamikile mafoga ka kwa rama Rale, e kete ka fela gore kgwele yo. Re supile ko mologe. Re supile ko mologe kgwele. A go bona fa le ka botsa bo iketleng re supile ko mologe kgwele yo. Ka gore le khopa khopeditse ka kwa rama. Khopa khopeditse ka kwa rama ba ya tsa tsapa sa ba belo di sandown sa re bona kgwele go di. E ya tsenya le letloa. A ya tsenya le letloa Gina Gina. Awaya tanya le letlo a jira tsa se tlhopa sa mabelo di sundowns a se nela ke tapile a tsa se tlhopa sa mabelo di sundowns a se nela ke tapile ba re hali phiribile o ne a boroko re jira betso tse mebedi tsa se tlhopa sa mabelo di sundowns go se nela ke tapile tere bore jaro ba go le ka go kaelwela se tlhopa sa TS Galaxy le gala ba go ya tlhagela ko morago jaanong Hotten Sticks ba go le ba ka iketlo Hotten Sticks betsawe ba ko bolathokong jaanong ba eteletse pele setlhopha sa Mamelodi Sundowns wela gape mo go Hotten Sticks kwa ka ena Andy Letlamene Zanzi's finest ya ko bolathoko jaanong mo go Cream de la Cream ba etsa jaro go ibusetsa gape mo go Hotten Sticks go le senene bogaetsho ke tla go ba bang a fa go ntse jaana setlhopha sa Mamelodi Sundowns mo go sireletseng sejana sa bone o kgona go bona balwa ka gotlhegotlhe balwa ka gotlhegotlhe ne ke santse ke bua ka ene Andy Letlamene Hotten Sticks o tshabike o le goreng o tlhwatlhwa thata mo Aforika Borwa fa o lebelela ka kwa setlhopha sa Aforika Borwa se tshamiketse makgetlho a le 75 ene Hotten Sticks experience galo experience galo Terbare jarong keketlo khwele dula mo go mazet aba etsa jarong go go e ba mo go KB cream de la cream dula gape mo go mazet ba iketlile mo khwele nye o se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ka bi yelo go le senene go le tata go le popota ke bobare ba tsa tapelo etse sa ne fela Mamelodi Sundowns ba re modimo o tletseng tshwaro ga go bana jarong ba tsena ka lo le dilo gape bona ke be feta ka noko Wa ba bona Mamelodi Sundowns ba re vula masango singene. Ba re vula masango singene. Ya gona se khutlo khwele ba ga etsho ri ketlile fela gore ka kwano UJ Stadium. Re le ke re go di ka go tsole show bo go tswaka go le fatseng le le la botlhakeng. In the West Rand the fa wa ka botlhakeng o tla go pola ba tsebiki ba tswara ka kwa le bo makhetleni makaula. batwa go reka gore West Rand ba tsabiki ba tsara ka ke le bo Opa Espanyesa ba go ba tsameki ba batswa ka go West Rand ka go ke tswa teng be fela ga ke fao ke fano go lebelela ditlhopa tse ke go ile ke re ke te fela bana ba motho ba loela R degree tegebere jalo ba go tlhoba ka go bokodi bo phiri ba kgolao ya go tla ka sekhotlo e tsere ka go le reitere kgole kotse ba isireletsa ka tlhogo jano ga re susu mhlole khaya ga bore le gale ga se kgakala kgolao ka sengwe fela botsa ga nye kgole tlhobe fa fatse ke tele kgopa kgopeditse ka kwa Nicole e ke te le kgopa kgopeditse ka kwa Nicole Michael kgolesenene fale ba itshabikile ba itlositse bokotsing ka kwa setlhopha sa TS Galaxy ga bore jalo ba go leka go ka kgabaganya bona gage a go a ko pele ka yone ba go batla ka kwa Selena ba bua ka Selena ka ko Europa ka kwa USA le mongwe wa dipina tse di monate thata Selena Gomez be fela re bonang fa e le wa setlhopha sa TS Galaxy terebare jaanong ba etsa kgwele ba go leka go ka batlafatla jaanong Mamelodi Sundowns ka iketlo ya go dula mo go captain of the ship o e tlogela ka kwa Houghton Sticks wa go etsa jaanong e ba kopola thoke kopana le KB ke bua ka ga cream de la cream we ba jaanong mo molathoko matarapa o lebelo go potsa fela ka kwa close go lela o lebelo le le makatsang ka kwa motshameki o ke bua ka ene Morifi jersey number 8 wa go bona fa tswa ga kgwele ke bitsa fela ke re table dater thutsa le kgwele le se kana ka sepe tegebele jaanong ba go ya kga kgwele o ya go tla ka setlhopha sa TS Galaxy kgwele ke re fa o lebelela Galaxy it's a solar system e le gore comprisa ka kwa ka all the stars ga mmogo le diplanete mme selo se o kareng wa seela tlhoko ke ritse bo go wena the sky is the limit ke Sundowns e buang jalo mme the Galaxy ba re gona re feta the sky re di na lady kgomiwa kgweleo ba e tlhoba jaano ko molathoko bo go KB cream de la cream noto setlhopha sa TS Galaxy 1 ba belo re bona kgwele ka nako tsi ba go besetsa tlhaselo bo go phumelelo ga re bone Yantene ga re stop over o tsena ba le ba e tlhoba Baba is super kule ya. Baba is super kule ya. Baba le kopa kopeditse ka kwa Nyandeni. Oh. Jurele kere tighten your seat belt. You gonna be in for a ride. Baba baboto, balo ela fela RDP. Bari kopetse peditse. Ya no ngile penalty ke tla go mama. Ba go bo mamelo makhabane. Bala ka motsa ba iketlileng Nyandeni tsela ka go le 18 a go a feta ba bokgopa kgopetsa aba mo kgopa kgopetsa ba se touch let's go ha go bona jalo go le botsi ke ba se go le botsi ba ke ba ya tsaya le letso wa pele ke ba ya tsaya le letso wa pele jabu makhalani mamelo Alata setopa sore sa TS Galaxy a sedela tekatekanyo ba go tsejana hello one setopa sa Mamelodi Sundowns hello one setopa sa TS Galaxy bona ka motsamo e tshile ha ba mo go yona ha ba ya tsenya le letlo one TS Galaxy one Mamelodi Sundowns Go le popota jano mo di tlhope ka bo meditse se tlhopa sa TS Galaxy ba bona no ya tega tekanyo ya bona ntla ya botsameko re bona jano ke iketlo ba etsa go ba bo pe le bala se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ya go go bola tsoko jano mo go pastors go le ka go matla patla ha go bona jano ya go fete so letse kgwele ba go etloma kgwele e tsotso e le berataro e fitileng fa bogetso fa e le gokgona go gokana e le one TS Galaxy e le one Mamelodi Sundowns kabielo ya go tuma ko bogago jaanong kgwele ya go tla ka dinitine ya go tla ka dinitine bogetso kgwele ke re bone o e ba kopola thoko ba re susuntlo le kae ga e kgakala ya go dula mo go borifi ga re bone jaanong go a kopele ke gone jia ga re bone ba isireletsa kgwele ao le ga le kgwele ka tapotso ga ba botsapotso ga re bone jaanong ba tsereka go le 18 Sundowns kgwele e feta ka noko kgwele ao e feta ka noko kgwele ao bogaetso ba re emakhaya songena kanjani McCoy are emakhaya songena kanjani mekhoe yawa gape ko bora go khwele o ke ga dini dini 1 TS Galaxy 1 Mamelodi Sundowns darbone janong tsagaye are touch let's go batsa khwele janong ba pejane khwele go bola thoko ya go tshwela ka tlhogo e bola gape mo setlhopheng sa Dina Lady TS Galaxy ba ba tsetse yone kgwele ao ga re bone ka iketlo ka iketlo kgwele ka nna kotsi feta ka noko abotsa potso mekoi a saltsa bor ka go bona gore a re koko a kokota le ka lebe feta ka noko kgwele ao be feta ka noko kgwele ao bogaetso setlhopha sa Mamelodi Sundowns pelo tsa bone di botlhoko ba nositse batlha ba ikarabela setlhopha sa TS Galaxy Dina Lady oreetsa jaanong ba o lebeletse ka kwa botsanaomo wa setlhopha sa TS Galaxy motshwagadino o diphatsa bo go maswe ka kwa motshwagadino wa setlhopha sa TS Galaxy ke bua ka ene dini dini ile gale ya go tlhomo fapatse kgweleo ba e tlhoba jaanong e kgabagatse bola gare thulo a ka tlhoka ga se kgakala ya go baka ga captain of the ship keiketlo e ntseng petle senye ole ka batapatsa gote e tlhomo fapatse kgweleo ya go baka ga caster maneli ya go baka ga caster kgweleo e boa ka setlhopha sa TS Galaxy. Metso le la jaanong ntse petse senye boela gape mo go Maneli. Re tloga ka lebelo jaanong ba ka ba kgwele ka botlhale. Ha re ba mbezela nge a jika kereke ya sibone. Terbore jaanong le gale ba go elwela ba tsara ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns elwela ka kwa ke KB Cream de la Crema. Ba e busetsa mo go ene gape. Jaanong ka tsa ba ita ya kgwele mo go Morifi. Ya go nna tatlelo ya setlhopha sa TS Galaxy. Ba ya ka kgwele. Busetsa ka morago jaanong mo go sebatle ga ba tsaya kgwele ya tseya ka go le 18 e thula ka tlho kgwele ka dakotse a re pone ga baka ba kgwele ba e sireletsa ka morago ka boielo ba re susumtlholekhaya go setlhophe sa Mamelodi Sundowns ga se kgakala kgwele ao e ba jana mo gore architecture of pass le ka go ka batafatsa ba e sireletsa jaana setlhophe sa TS Galaxy kwana tere bore jaanong kgabagatse bola gare ga e lwela kgwele mo Regina. Gina a ba e tlogelela ko bala thoko mo go Bistos wa lebelela Bistos ga se kgakala a ba lete ko bora go KB Tlamine Cream de la Crema wa e tlogelela Jano Sticks Hotel Sticks a ba e tsa go e ba pejane setlhopha ke Mamelodi Sundowns ka boielo go tswa ka bo Pretoria keiketlo jaanong a re ke kopa tsela a re le kae ga ke le bone KB Tlamine terebore ba batlile ba dira phoso ko bora go setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba go iketla mo kgweleng eo ka gopola gore setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba iteile ka kwa setlhopha sa Royal AM ka nno di lende go lele fela motshameko wa ntlha wa liga gone ka kwano Hollywood Super League terebore jaanong ba e tsaya kgwele ko morago mo go Hotel Sticks wa go leba jaanong keiketlo kete segodubo sa botshameko se sibolola jaanong go ya ko tlasenyana batshameki ba batla go ka bonana jaanong ditlhopha di le pedi o tokana wa bua fela ore end to end staff bo ditlhopheng ka bobeditse ba itshotse jaanong kgwele thulo a ka tlhogo ga ise kgakala kgweleo ba go elwela jaanong kobola thoko tlamaine o e ba kobola thoko jaanong re le ke re ferrari ga ba tsa kgwele bona kgwele kotsi ba bolaile fela ke first touch ka kwa gia ba bolaile fela ke first touch fale gia o ne a timetse ba tla go ka botsa potso fale ba tla go ka nosano ya bobedi ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns tsameketse ka kwa aforika borwa makgetlho a le mararo ka kwa le mosetsano le gia go senene kile a tshamekela setlhopha sa Richmond United Baipona atameka la kone setopa sama Mamelodi Sundowns motsa ga nye kgwele tshumi ya papatsi. Ba go etloba kgwele o. Ba go etloma setopa sa TS Galaxy. Ba tsabe ba kobala tsoko tsano mo go Caster. E ka ga ba bo penyal bala le khale bala te ka kwa Mamelodi Sundowns. Ti wa jani be wa kobala tsoko kgwele o. Ha go re kgwele ka la botsi. Ha ga re shobi yo na bala khale ga khakala kgwele o. Wela go mora go tsana mo go banela e sivala. Ha go re tsana ke ke to ke ke to kasta bu setsa go mora go. Ha ba le teka go mo rifi. Ha go bone ambe tota ba ka botsa potso se tsopa a sa di na le re tsheke le se touch let's go. Pele tse tsana go bala tsoko. Ha go bone ba itse le tsa go mo khwelela. Sireletsi wa jaro pele o ko morago setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ba itwela setlhopha sa Mamelodi Sundowns be fela kgona go bona end-to-end staff mo ditlhopheng ka bobedi. Terebone jaro o tsereganye kgwele tshumi ya fa fatshe. Go tla jalo ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns ko baga go kgwelego. Ba go etloba kgwelego. Ko baga go Cream de la Cream. E tshotse le le tseka kwa Houghton Sticks. O go leba Houghton Sticks mo kgweleng ya wa re le ka ga ke le bone. A ba e betsa ka tlhako nngwe o le kgabaga tse bala gare kgwele e thula ka tswa go ko morago. Rebone bo aga ga itse mpetlisi dula janong mo go murifi dula mo go murifi pele o lebelele ka kwa maneli si batle e ke tetsa me go tsotlhe dia ka go ene ka kwa tsame go tsotlhe dia ka go ene ka kwa ka fela go batla go ipona tsame kela banyana banyana mo nakong e tlang. La tsamekela setlhopha sa City Lights FC. Gore ka ngwaga wa 2000 ka kgwedi yone ya March ke bua ka ga ene Casta. Gore ka yone kgwedi ya March tsala ba tsatsi le sobe le borobedi the 18th of March ene Maneli Casta. O popota fa o lebeletse ka ko morago ka kwa ke ntse mbetlisiny. Ha go re ja no mogifi ba thutsa ka lepelo. Le gare ya ba le teng ka go mora go stop nonsense. Aba le teng ka go mora go ka kwa stop nonsense ke bua ka ene the beast. Jersey number 6 le sego. A re ke teng. Gana na nya ba nyana jersey number 6 the beast. Ya go nna se khutlo pele. Ya go tla khutlo. Ya go nna se khutlo jaro pele ka go bala thoko. Terebore jaro nga ba ke ka ga bela jang se tlhopa sa Mamelodi Sundowns. Ba itsa le kutlwane fela re bana le gale tswela kwa tle gape ya go tla ka kwa le se khutlo kgwele o bogetso re bana metota rama o go dira mo kgweleng yo touch let's go tshotse tsenya ka go le 18 e kgwele ka nna kotsi feta ka no. Ebe feta ka noko kgwele o. Ba go etloma fa fatshe setlhopha sa TS Galaxy. Go na le motshameki o tseng fa fatshe fa. Go na le motshameki o tseng fa fatshe mo setlhopheng sa TS Galaxy ke tla gonela gore ke motshameki o feng. Mme mokatisi o kgona go bona o tshwere pelo ka letsogo. Rapela gore kgona go tswelela pele ka botshameki korile ke re tlhopha ka bobedi di tshameka different kinds of formation. Fa o lebelela setlhopha sa Mamelodi Sundowns 3-5-2 really tells you that ba batla go absorba pressure mo setlhopheng sa TS Galaxy. Ba tlatsa fopeng ya lebala batshameki ka batshameki ba le batlhano. Re bone ka motshameki e tlileng fa sekhutlo ba lekile fa go ka nosa o kgona go bona fa ba bogatile bolotong. Oh. Ke tetsa nna ni injury fale. Me stretch a fale solo fela go wa khona go tshwelela ka motsameko and early injury a se solo se le the technical team ba ka se batla ka dira an early substitute rela fale matiti ya patho go tla go lebelela pheladi nao go ile ke pheladi nao ya bo me ya hola be ke tsa malione go le ya ile tsa maye ga kitse fa o sala o sala jang ra tsama rona re tsama le kgwele ya dinao ya bomme Hollywood Super League e tse gola jaga le jaga itumelela ka kwa batho ba batlileng boididi jwa batho ba batlile go ka lebelela kgwele ya dinao gone ka kwano fa o lebelela Mamelodi Sundowns ke nngwe ya ditlhopha tse le gore di ditona thata mo Aforika Borwa ngwe ya ditlhopha tse le gore di ditona thata mo Aforika Borwa botsi jwa batshameki ba bone ba tshameka ka kwa banyana banyana ka kwa mme botsi ba bone ba ba leng teng gone gompieno ditoro tsa bone ke go ipona ba tshamekela setlhopha sa ga Desri Chapa kabobedi di dosite ka di penalty mogetso ele kere go senene dosite bantla se tlhopa sa Mamelodi Sundowns wa ino sa se tlhopa sa TS Galaxy le ka lekanya di dofale kabare charo motsamike ka kwa TS Galaxy rapo chofale tsho la kotla kwela ya go data tshelo ya se tlhopa sa Mamelodi Sundowns tsa jaro kwela ba ko mala tsoko jare ko pada ka kwa le pastos tobe re jarong le ka ka batla patla ka botla le jarong se rete se se na batlo le gale ba go itisa kwela aba itisa de beast ko mara isa se tefela de beast ko mara go khola ya go tla ko mara go jano ka bo shoga dino dine hello one TS Galaxy one Mamelodi Sundowns tobere charo batsa khwele tlomela ka kopela jano dina lady tsa khwele go ipusetsa ko ba go jana ba go sticks o le ba jana go ten sticks mo khleng ya ba iketlile se tlhopa sa Mamelodi Sundowns go ka le ka go bona no ya bobedi be fela TS Galaxy technically disciplined go bona gore bo penya le pala terbele jana go bona tsoko go bosetsa tlaselo di call Michael, le gale o modisitse setle ka kwa KB Crème de la Crème. O modisitse setle Crème de la Crème. Disitse setle bokatisi wa setlhopha sa TS Galaxy. Kgona go bona go go tshwere pelo ka letsogo. Itumelela go bona setlhopha sa gage. Setse se bosetsa tlhaselo. Itumelela go ka bona gore ba tsetse letsogo ka kwa ke bua ka ene Calvert Ashraf feta ka botlhale Mamelodi Sundowns mo kgweleng yao botlenyala ga ka go le 18 ba iketla jaanong ba e ba pešhane ba ka botsa potso le ga lewe ba kobola toko kgeleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Now, Mabelo Sundowns. Ladies, hello, one TS Galaxy. Welcome, Queens. What's the lingo fell about the Carabella Jam? A corner of Rosa, Farmer Melody Sundowns in Lucite. Now, the Jado about Tabuka Kaburifi. Come your Kulo, Yabula Popeya Lepala, the architect. Ralea Kakala Kulo. What they poor call Tatabit. I love God of Rabahaja too. Mamelodi Sundowns, hello on TS Galaxy. Keteva Udi Rapeto Rofa Tota Hule Bohote, Bohotos Caracase, Penny Topper, Bahoa, Water Break, Terabonefa, Nebatase, Avaleteca, Quantabin Tabi, Havaya Tanga Leletoa. What a pass! What a pass! Ela geta pele se tlhopa sa Mamelodi Sundowns bogetso ba bua ka ene Thabiseng ka gopola kile a tshamekela setlhopha sa Richmond United ka ngwagolo wa 2001 go fitlhelela 2003 tshameketse Richmond United tshameketse le sone setlhopha sa Green Lovers Football Club bua ka ene Thabiseng tia go bogote o ntsha tlhapi bo metseng bogetso ditlhopha ka bobedi ba go rwa betsi fale ba lebelela di temperature bo ga e jo bo go tota tlhapi mo metsi 30 degrees celsius for ga kwa no Johannesburg go bo gote ke ka etse ba topo tshe gore ba nntse ba bo a no metsi ka go botsa be go lo re se go di mo sa teng se go timo se go di mo thata se go di mo sa botsa me go o ke a bua mo selemong se se fetileng gore setlhopha sa TS Galaxy ba go nna bone ba le go batlile go ka fa setlhopha sa Mamelodi Sundowns tough time mo selemong se. Ba ka ba lebelela setlhopha sa TS Galaxy na le batshameki ba le thata fela batshameki ba e le go ba tlhwatlhwa thata o ka bua ka Makabane ga ba go le Vilakazi o lebelela Vilakazi ka kwa tsameketse ditlhopha di le dintsi thata bo Palace Super Falcons ke la taboga mo setlhopheng sa Morocco Soilers Ladies Football Club ke bua ka ene ka kwa Nontando Vilakazi lebelela Mokatisi Chabalala ba kaela gore tla re leke go ka sireletsa no ya rona e re leke go ka isireletsa ba re tshabeka re iketle ka eskei kanel Sabeko bogetso madume ga fele e kopana go le senene tlhopa sa TS Galaxy Queens ga mo go le setlhopa sa Mamelodi Sundowns ka biyelo ga e le go tsogore go ga e le 2 Mamelodi Sundowns 1 TS Galaxy Lesenene, kholesenene, kholetata, kholepopota, bokaetso. Re le kere go bogote o ntsha ntlhapi mo metsing. 30 degrees Celsius go reka kwa na UJI Stadium Johannesburg. Ke tle fela re lebeletse kgwele ya maoto fa ke tswelela fela gore no to gender based violence, no to racism, no to xenophobia. It takes each of us to make a difference for all of us. Tarbore kgwele kotsi jaanong ko setlhopheng sa TS Galaxy le gale Hotten Sticks. A re susumtlole kaya ba tsaya jalo ka iketlo sireletsa ko morago ka kwa Bastos tswetse ko morago ka kwa Bostano ga batle sepe re bare jaanong monosi wa no ya bobedi Gia khate khate go ya khwela ja robo setlopesa ba belo di sentence ba tsa go ba ko mora go jona ke iketlo ke iketlo a re bona go bola tsoko yo go dula ba krim de la krim re ke tla krim re le ka ga ke le bona ba tsa ka botlhale go bola tsoko bona botlhale tso. The idea was right, the execution just failed here. Ali kila go ka tsa ka botlhale ke dilo tselo go di dirisiwa ka kwa ke botemba msichizwane bona ali kila go ka feta ka botlhale be fela bale tek ba TS Galaxy ka kopa gago tere bana jaro ba itse ba bo pejala bala khwela aba ile ka le khakala ka kwa Bastos e feta e sole tse khwela ya go tla ka kwa ka botsho ga dilo se tsapa sa TS Galaxy a ite bo khala se kana ka sepe botse lengwe fela e makhaya so ngena ka jane. Se fela se so pilo anche se tlhopa sa TS Galaxy. Se tlhopa sa Mamelodi Sundowns. Are se kusele ka ncane mangingene. Ka bona 3 points. Tsole le pele go ka dula mo setlhoe. Re jaro pele e go dula go bona tsoko jaanong. Table data murifi. Komorago tebo tsa ka botlhale jaanong a re tologa ka iketso ka iketso te re bone ba lebelo ko pele ka kwa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Rama Bacoin gamogo le Gia katisi wa setlhopha sa TS Galaxy tshwere pelo ka letsogo Calvet wa itse gore tshwatse ba dire ka thata go ka boela bo botshamekong mme Mountain Kilimanjaro bo setlhophe sa Mamelodi Sundowns tere bore ga ba kgwele jalo ko boga go kgwele ya go dula bopeja lepala tere bore Architect o etsa go e ba kobola thoko e kopana ka kwa le thebo ya retologa jalo ba leka go ka kopa tsela kobola thoko setlhopha sa Mamelodi Sundowns touch let's go. Tere bona go bala thoko tebo te tebo nate ba re bua ko tanta bit walwana mokatisi kela fela tebo go lebella
hang on wait a minute
go go tabo ga jang kamagatse bala ga re kgwele thula ka tlhogo ya go dira bope ya lebala jaanong ande o e tlogela tebode ita morifi wa go iketla jaanong a ba e phaa jaro bo go jia jia wa etsa jaro e ba kobola thoko e boela ko boga go jadi ya go dula bo go basa seta ba etsa go e ba kobola thoko bo go Bastos wa go iketla jaanong kigwaka intsing betle sinye o e ba ba etsa lebola thoko mo go rama go batsa raba kalela tebode e jaanong ba go kopa tsela ka iketlo ha ba botsa potso feta ko godimo ga dikopo. Ebe feta go di go ikota khole bora rama galela bona sho tse khole wa go bota potso le utla ka se ja tlhapi ba re she was looking for a killer se malema le kere idea was right the execution just failed it. Nali kila ko kaita chela. Darbara jarog. Hau dula boko jia. We buset sa boko table. Kata kato ka jarog kila. Darbone. Arbo ako tatawit si kakwa jia. Up to so far, the Mamelodi Sundowns are the ones that are playing a lot of pressure on the TS Galaxy. They have the formation 3-5-2. They're going to be very solid. At most times, you'll see them attacking, applying pressure in the middle of the park because they're a lead player. They're leading Titata. They're Regina. They're Queen. Kaboko le Gaddafi bo penya le pa. Tells you go baba tla go overloader the middle of the park. Be fo le bella se topa sa TS Galaxy 433. Vira take formation. Be fela so far they are absorbing the pressure waiting for Mamelodi Sundowns to attack. And then catch them on a counter attack. Befela, putele ngwe fela go re. How long can they absorb the pressure? Tarabare jaro. Wa go busi. Wa go busi ya table. Tarabare jaro ba tsa khwele ba tsa ka go le 18 ga go ope ba khwele ya wa Mamelodi Sundowns susu khlolo e khaya. Re le ke go le belo table o le belo mo rifi. Go botsa fela close go lela. Tarabare jaro ba tsa ka botlhale khwele ba penya le pala.
I think that's a big moment.
Charge, let's go. Retolaka la kobola tsoko jara bale ka ka batla patla bo gara fi re tlogele tse rama kobola tsoko jara bale jaro ga ba ka dira ka khuleo ha ba itlogela ko ba go pa pese le ya chika tula bo go khwe ten ten shumi shumi ga le wa ya tsaka la kobola go ka kwa tini tini Terbone so far Mamelodi Sundowns dominating. Befela se tlhopa sa TS Galaxy le bore ga ba itlogelle ko morago le ka go ka boela bo botshameko re bona mo go mogifi o ko morago gore jame ha ba feta ba ipasa a ba ipasa ten ten shumi shumi the architect of pass ba itlogella ko bola thoko jano ji ko para jano le rama re bona jano rama posetsa tlhaselo jano ka ko bola thoko technically gifted kakwa rama ya rodula mo go krim ya ba le jaro krim tela krim o se sa komola tsoko mo go tem tema ba itse ya ka go le 18 le gale khwele o feta ko bona tsoko ba ipuse tsa gape ba go le 18 a re bona architect Fete sole tse khole bo gaetso. Rabale ora bo setsa tlaselo fale. A botsa potsa go mela le kwalo. A o batla ngwetse. Ga le go bo palo ba ba tshwetse tsi. Ya tsabe ke la ka kwa se tlhopa sa Blue Panther Celtics ladies ki bua ka energy number 10 the architect of pass Rabale. La chavikala le sore se tlhopa sa Emmanuel Football Club. Sa kakwa lo soto kakwa. me experience galo montenya banyana 60 caps ele mobile terbare jaro bai sikula ko ko pelo di sandals ya go dula mo go tshimte la kri tlogela la jaro tebo data are susum tlole ka se tsapa sa TS Galaxy terbare jaro keketo avale te ka kwa mugifi mo filinga tsaga ganya ga mosabe ko pepo tswelele pele are ema emelela tumelo ya gago e go pulusitse gale kete no mpumelelo nyandeni bone go balo fale don pumelelo nyandeni ka go pola gore the year 2021 ale top goal scorer don pumelelo nyandeni udipatsa ka kwa bosano tabara ka botsa ba iketile fa ra le kile go ka posetsa tlhaselo le gala le teka kwa tebo de ita mita ya ka se jabana mita ka se jabana fale Bewe mele tse ka bauto. Ba go tshwela pele ka botsameko. Tactical bench ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns go kgona go bona gore ba dirile ka thata go ka netefatsa gore a solid team is presented bo letsetsi la gompieno jaaka ke ne ke kaile 3-5-2. O setsa ka kwa ka ga makgoe ga mogo le Gia e le bone ba tlhasela ka kopele. Technically disciplined setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Kana go bona ba kgona go tlhaloganyana the rhythm the tempo ya bone ya tsamaisa terbare jaro captain of the ship betsa jaro go e ba bope ya lepala hot sticks o le ka 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 ba ya bogela gare jaro khile o le ka le ga gope ga tla gale ke bo tshoga dino wa setlapa sa Mamelodi Sundowns ele 2 Mamelodi Sundowns ladies 1 TS Galaxy Queens Krim de la Krim mo kholinya. Kwela gape ko mogago. Hotten sticks. Zanzi's finest. Montle ya banyana. Witi sentle go tsameka ka ko Africa ka kwa ba biti sentle. Afatsa tsona ka le bo Egypt. Ba biti. Terbare jaro khuwa khwele ka botlhale the architecture of pass are ba bega pat le tsogela la jaro krim de laki ha ba etsa jaro ba ba pesha terbare sirele tsa ko mo go diniti la jesi ba 10 ma bega pat the architecture of pass ba go pesa ka njano tunisi oh ha le bele le fa pasa terbare ko bla tsoko khwele o jaro re tsogela ka setlapa sa TS Galaxy El trela la jado ka kwa stock nonsense. Tula bo penya le bana ba batla ka kwa no pumela. O e tlogela la ko bala tsho ko tsano kasta maneli. Ba le teka kwa murifi. Tabo ba itsa ka botlhale le ka le ba le teka kwa ka bi yellow. Kadafi we chose to be le ko bala tsho ko rama. Architecture of pass o buisetsa ko mora go jaanong ya go dula mo go krim de la krim ka go botlhamene ba batsetse yone kgwele o ten over ball tere bone TS Galaxy ga ba kgone go ka tswa mo karolong ya bone kgona go bona re buile ka that 5 midfielders ya Mamelodi Sundowns overloading the midfield making it difficult for setlhopha sa TS Galaxy go ka tlhasela Terbare jaro Rama Gwa ka bogo jaro ka ka TS Galaxy Jabu Wa tloga la ko bola tsoko no pumela Terbare jaro ba le ka ka batla patsa ka iketlo ka iketlo Ha re step over fetisa ka kwa Ka ba khwele ka iketlo ka iketlo Feto tsole wa ka kwa Michael Simula ka ithabo gelo jaro se tlapa sa TS Galaxy Simula la jaro go ka bola botsamekong Terbore le khale ba go itisa se tlhopa sa Mamelodi Sundowns ladies. A go dira phetogo se tlhopa sa Galaxy. A go dira phetogo se tlhopa sa Galaxy. Kete go le senene tseditse kotle ka kwa Buthelezi. A go dela go go tsede o tsamiki ofeng mo setlhopheng sa Galaxy me an early substitute. Bona go bona gore it's a technical decision. It's a technical decision. Me maikaelelo ke go boela mo botsamekong. Karolo ya botsameko e le 2. Mamelodi Sundowns. Hello, one TS Galaxy. Terbore Jaro. Yago dula mo go bogifi kgolego. Etsa ka botlhale Jaro se tlhopa sa Sundowns. Le gale. Ba go bosetsa tlhaselo Jaro. Ha go bona Msango. Ba bosetsa yone kgole. Dira ka kwa play safe ke te ba kopa kopeditse ka kwa. Mabega Pantsi, kita go neela 10-10 shumi-shumi. Dikhale, kete bakopa kubiritse ka kwa McCoy. Bakubiritse ka kwa McCoy. Latsabeke la setlhopha sa Cape Town Roses. Tabogile ka kwa Red Eagles Football Club. Setlhopheng sa Banyana Banyana 42 Caps. Pires Galo. Sengwe sa se ratang thata gape ke modeling. Kgona go bona gore le fa a tsamaya ka kwa o kgona go bona gore modeling ke dilo tsa gagwe. The aspiration is to be nantsa lebelela ka ko modeling ka kwa. Mme fela sa gagwe ke gore bona fetse sejana sa lefatshe le Banyana Banyana. Wakane McCoy. Diphatsa ka kopele ka kwa in the offensive department. Setlhopha sa Mamelodi Sundowns dikatekanyitswe ka kwa ke Rama, jersey number 22, ga boko le Gia. Le bona basabiki ba Mamelodi Sundowns ba ka kopele. Tabore Jaron, tshabiko e phepa, ba re tswelele pele fa bokatisi, tota motsereganyo wa setlhopha wa botshameko o. Ya go simolola ko morago jalo mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns. Re bona Cream. De la crime. Le tlogela la jaanong tebore e tamorifi. Sireletsa ko morago ka kwa Mokwana. Terbore ka bosome ke tlile fa. Ba bosetsa tlhaselo mo Mamelodi Sundowns le gale ka gore go le simolole mo setlhopheng sa TS Galaxy. Tere bone Tini. Itse fela se tle gore detention ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns is to go into the dressing room got this particular lead. Me ba ira fela jalo bo gaetsho ele 2 setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ele 1 TS Galaxy bo tsameka wa go ikhutsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tshotse keta pele. Tshotse keta pele setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Do sitse ka kwa Bostanole. Mogalola. Gabogo le Bachia. Ke bona ba neeletse setlhopha sa Mamelodi Sundowns lo tsepedi. Makhabane a ikarabela le ene fale go neela TS Galaxy nno. Mme seo se dira botshameko. The 2 Mamelodi Sundowns ladies. 1 setlhopha sa TS Galaxy ladies. Go se nene go popota bogaetso. La Terrebonne mo karoleng ya bobedi ya botshameko gore setlhopha sa TS Galaxy ba tla ikarabela jang. Me batla bona no tekatekayo. It's going to be very interesting to see who's going to emerge victorious. Mo ba sabe kongo. Ke ga ile ke re re gore ka kwano UJ Stadium Johannesburg. O sedene go sedene go le thata go le popota dikakapa di kopane. Bana ba botho ba lwela fela RTP. Oh! Hollywood Super League. Ono le kai. Ono le kai. Ona re gore ka kwano re tsama le kolo ya Elia. Khaiduma ya tsamaya. Two Mamelodi Sundowns, one was a shopping as a TS Galaxy. Lelela Jorge Noah ya se shopping as a Mamelodi Sundowns Tileja. Thank you. So madume ga fele re bua ga pere kopana mo ka bolonya bo bidia botsameko re le kere o re ditse go dira go tsole shoma ga se boga ke mogolonga ja mo khapala tsa ba ga ke ba lipile ka bagana go tswa tsewa ke na maetsa tsola ga dinki di lela ka go la bo bidia sibulula bo ga etso di khanka di alwa ma belo di sa downs ga bo go le se tlopa sa TS Galaxy go le senene go le senene go le thata go le popota mo ga etso fa ile go kgona go gogang ele 2 se tlopa sa ma Melody Sundowns ladies ele 1 se tlopa sa TS Galaxy Queens ga etso go re le ke re tlo ka bona kgole a dinao ke la bua re to ba jana ka go kgole a dinao ga ena defo me fela go senene tlopa tse peditse ile di khanka di se kana ka sepe Pela fela jalo papa tsabeko bo ga etso dumela ma dumega fela re bole fatseng la UJ votsana mo Afrika bo ga tla kopana ka kwa le Gauteng votsana fo Gauteng o kopana le Johannesburg mo boteng teng tsa Johannesburg kopana ka kwa le University tona tona mo Afrika bo ga la UJ ba ipitsa fela ba re University of Johannesburg ke gone fo re le teng bo ga etso tighten your seat belts gonna be in for a ride fa se tlopa sa TS Galaxy Queens ba le ka go ka boela papa tsabeko Ale ka fela go ka boela bo motshameko. Terbore e jalo kgwele ba go etlhoba ko morago jalo setlhopha sa TS Galaxy ka ga Vila Gasi. Vivo ba bitsa fela ba re Polo Vivo. Terbore e jalo le gale ba e lwela jaanong ba ka wa tota ba se ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Terbore e jalo sireletsa ka kwa Dini Dini. Le kere o tla ba bona. Le kere kgwele ya dinao ya bomme ya gola mo Aforika Borwa mme nna ke pagabe bese ke tsamaya le bone. Ke tsamaya le bone ga e duma ya tsamaya ke bua ka yone koloi ya Elia Hollywood Super League ono le kae fa ora re tsamaya re kwala history fa o sa tsamaya le rona wa sala ke bona e gola e gola e gola le ge ya bomme simolola jaanong go ka nna le batshegetsi ba le bantsi thata la go bona ka fa banyana-banyana e tshamekang ka teng gore ya gola kgwele ya dinao ya bomme Make it ga ke sale ke re fula ba sa go kinke re ba re tsaro ba ta go tsaro raba ba tsa we ba go bala tsoko tsaro bo go ba khoe tota e ligia tsa yana ba ka go le ya re itide tsaro raba go botsa ka kwa raba ka le ba lo ba tlola re ba re tsaro le ka lora le ka go kabisa Crossville pass sireletsa jano sengane le kane ka iketlo ka iketlo kwa ka ene ka kwa Mikel Nico singa ni lengani little Napoleon terbale jaro baitsa go ba bo pejale pala ka iketlo ka iketlo pane ka kwa le 16 fula vala le gale ya go tsena ka go le 18 kana go bona jaro se tlopa sa TS Galaxy ba maita bogelo bone jaro go tswa ko the dressing room se u tlo go bona fa bo ga etso ke dressing room instructions botse lengwe fela who's gonna implement those instructions ka terbo tarbane jaro pele baitsa ba ba kobola tsoko jano masanda wana ka biela go tsoka go Pretoria bona le jaive mwe ba jaive ka go Pretoria ka kwa gate ke ga skopota hey dia tsen tarbane jaro le khale ba isirele tsa kobo ga go di ditsitsi ke fetsa go bana modira bo go le na tsikinya thamo bona le jaive mwe ba tsikinya thamo ba tla go eleka ke ba tla go eleka Terbore jaro ba tsa ba pecha re khwele di peri bo se tlopesa ka buyelo ele mwe bo se tlopesa TS Galaxy ba kha ba khwele jaro ka botlhale intsi petletsi re tlo ga tshwa ka re jabu makaba ka kopela le tlhale Napoli e call Mike Terbore jaro aka kopatse ba bo di sitse o di sitse ke crime de la crime voilà ko ba ga go kopala jaro le itimbetle zinye tsa fela re ke chabu e ba misa ba ke mamelo hot sticks 10 over ball was a tapesa TS Galaxy terbore jaro le ka ka khoga le khakala le khale ba balete ba sireletsa ka kwa se tapesa Mamelodi Sundowns. First half of the game, we saw Mamelodi Sundowns piling a lot of pressure on the TS Galaxy side. Spent most of the occasions TS Galaxy behind, trying to absorb the pressure. But so Kapasa Mamelodi Sundowns, they were attacking. For the Kobalo file, it's a Honela Basamiko Bonin Kobalo, as a Kapasa TS Galaxy. They still maintain the same formation, so the TS Galaxy 4-3-3. Three offensive players, three midfielders, and four defenders for the Galaxy. It's a very popular formation on the 21st century. The Pele 4-2-3 is a very popular formation. It gives you an opportunity for Nale. Three offensive players in the offensive department. As I said, we have a lot of people who are in the game. We have a lot of people who are in Little Napoleon. We have a TS Galaxy. We have a lot of people who are in the game. We have a lot of people who are in the game. 3-5-2. A very technical formation. Able to absorb the pressure due to a lot of midfielders. Tlasela fela ke ba tsabiki ba le babedi ke o lefa le bokatisi wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns, so far so good. Terbare jaro ba tsaya kgwele go tseya mo kagole deite le gale tswa soletse, so far so good mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns. Le korile kere is gonna be a mountain Kilimanjaro to climb mo setlhopheng sa TS Galaxy go bona no ya tekatekanyo. Mme fela they are capable, they are very much capable. Ke ba bone le bone ba le go batlile go ka they'll supposedly give Sundowns a run for their money, Muslims. Terbare jaro, o kha baganya mola kha ga jaro ke bua ka ene clip de la clip. Ba tsa go e ba patsa le bala thoko khwela. A re tlogile thebore thebore eta. E ba bo di sitse o kgona go bona gore Little Napoleon in most cases she falls back o ka le ka go ka assist the defense. Go se ne go le thata go le popota e kete fela bare ba botho ba lwela RTP ke ka fela jalo gona go ba utlwa gantsi bothare ko kithila jaanong ba bua jalo Mamelodi Sundowns ba re ko kithila mo Hollywood ko kithi ya ke a se leka ko kithila go tse fela jalo jalo le bone ba bua jalo TS Galaxy le bone ba re fa ke fo gae bana ba botho ba lwela RTP. Hey, uno se o ne ke le teng. Terbore jaro ba go e tlhoba jaanong ka boielo go tswaka ko Pretoria. Go bogote ko Pretoria. Go bogote go reka kwane Johannesburg. Terbore. Au! Reto lo ga rama. Oh, the final pass. O na ile. E fela final pass failed here. Le bele la ka mo tsamo iketile mfale. Rama. A re tlogile tsa ba tsebeke ba le babedi. Kopotsaka kwa Mpape aba kopotsaka kwa le magaina ka go se tlhopetse le sa bayana bayana le belo ter bo re ba go tlhoba pele o bogae tshuri ke tlile gore ka kwano re le ke re tighten your seat belt, you're gonna be in for a ride. Don't remit sami go mo khot mona mo ke la bua re thumele Lazaro a tlisetse metsi o ke le teng ja chaka tu thumele Lazaro a tlisetse metsi. Terbore jaro kgwele ya go tlhomiwa fa ke setlhopha sone sa TS Galaxy ya go tswa ka ga Vivo Polo Vivo. Ga o itse Polo Vivo o itse nngwe ya dikoloi tse le gore dikotsi thata, o ipitsa fela jalo Polo Vivo touch let's go. Ga ba gatse bola gage kgwele ao thulo a ka tlhoka jalo rama o ga mo go yone tota ya go tswela kotle o na retologile jia. Ke go dumedisitse gotlhe bolete go tswa kgakala le gaufi ke go amogetse ketego ya go dirwa phetogo Samson ke a mona wa itsedile ka kwa Saskosem. It's a bella gere Saskosem. Terwore Jaroba Tapele Keto Keto Oporama, the Halavalete Komarako Murifi, what Tusa Komarako Murifi? What Tusa Komarako? Terwore Jaroba with Tava Pillow. Yahoo Pay Yalabama Mesele Jigab Sango. Eto bela kobola tsokona le ka ka bata polo vivo. A bo khoba kopetsa polo vivo. Re le ke re kuru ka ga khotso le shoma. Ga se boga ke bogolonga. Jwa bo khopa lwa tse ba gabe ke ba lipile ka bagara gutla. Tseo ke na maretsa tlogani ke di lela. KG kilograma bo ke te jwa mmile. Ya. O tse fela ja. The Golden Voice of Africa Borwa. O khile gore ka kwa ro ke re koko vula masango ngingene. Ha 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 Kete utlokan na botata bokagolong ya bobedi ya botsameko was born in 2001 mahole wa January mahole re fetsa go tswa bogone fa ke bua ka ene Little Napoleon tsabe ke tse banyana banyana 7 caps ona le tenga ko under 17 terbore ha hore ja ro go tswa bo kgoleng ya o jia abe ba fela fo le khala ba sirele tsa kgole o se sumtlo le kae ke sa tsane ke bua ka ene ka kwa Nick re le kere go di pat ba go ba jwe ka kwa Nick la same ke la setlo pa sa UJ ladies maloba tlola tamona pa tshwere pelo tsame ka go go di botlhaba ka re ba re jaro ba ka dira jang ka kwa di tsibega le ka go ka sireletsa se jana se setlo pa sa Mamelodi Sundowns. Very compact institution, Mamelodi Sundowns, a big brand. Very much invest in football. So, for some Mamelodi Sundowns, we have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. We have a lot of people who are in the world. Seditseka kwa the Viper dira petoge skana ka sepe having fresh legs in the offensive department also topping sa TS Galaxy. It's very important fa ba go leka go ka bona mo motsamekong e ke santse ke bua ka the institution ya Mamelodi Sundowns go ke tse kere. It's a very compact institution whereby they very much invest in football. You can see how they grow both female and male football club. Mamelodi Sundowns ba go se tloeng mo borreng le gone ka kwa ba go se tloeng mo bommeng jaana. You can see they very much invest mo footballong ya Afrika Borwa setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Me le yone TS Galaxy ba re itse ga re sale ra tla le rona. You wanna be part of the growth that is going to take place in women's football. Ke itumela fa go ntse jang. No to gender-based violence, no to racism, no to xenophobia. But remember, it takes each of us to make a difference for all of us. Johannesburg, UJ, Modututong, Kitrante. Dini. Ga se gantsi o mona dira jaana o kgona go bona go kgatelelo le go Mamelodi Sundowns e tsentsa bo setlhopha sa Galaxy. Dine ga se gantsi o mona dira diphoso tse di tseng jaana, mme ke a itse gore o tla ithabogela. Ke a bone ka motsamao ikekileng fale na re susumtlole kae le gale a ga dintsi fela fale. Gale ke a bitse o tla boa Dine. La same ke la ka kwa setlhopha sa UJ ladies Dini. na ba fenya ko safa ka 2021 na leting para Jose Nene. Tunza Sepodu. Atunza Sepodu. The architecture of pass. Mabega pant. Kona kabota mo ike chile. Stand still. Kona kabota mo ike chile. Oh! The architect. Mabega pant. Are professor to take it one away. Kosa file the architecture of pass. Ela babelo isen down sendino no ya por rap. Electric. Babelo isen. Hello one TS Galaxy. We did it to about to for the god of UJA be katibeto tla go lebelela kgwele di nao. Ke go ile ke football. Most exciting sports. Hello go regit unite all nation. Ke on air football bokae. So irrespective of your age, gender and race. Ya kopant. Kopant tswa ke kgwele di nao. Be fela o itse go gaena tefo ke la bua re thoba jang ka fela jang ba be lo isa down street hello wa re ka go a TS Galaxy Queens oh Martin Kilimanjaro to climb mo se tlhopeng sa TS Galaxy me ba kopane le se tlhopa se se popota me ite bo khala skare ka se pe se tlhopa sa mamelo di sundowns who's gonna stop this train already ja no ba go se tlhoe ke ke tele ke re TS Galaxy they're gonna give Babelo Sundowns a tough time. Actually, they did. They fell. They didn't call Babelo Sundowns. I go to Bhutan. There were a lot of bats. TS Galaxy. Oh, Abai Chwaga Kakwa trigonometry. There were a lot of. Let's look at the players. Vivo. We took a little take. Kakwa la choko. There were a lot of bats. We took a little. The rhythm, the tempo. Captain of the ship. Way better by TS Galaxy. It's important for them to try and have position. Everybody, Jaro, look at the turnover ball. A little bit of that set up as a Mobile Sundowns on transition. Batla kakwa lekhil Napoleon, Nick, lekhale Pablo Sundowns, ten over ball, abakwe lwe la janon, the Queens, babisa fela kire kidina, lady. Kukaye te kore, when you think of the galaxy, ta kopola the outer space, which comprises of stars, jarova kore, TS Galaxy be ipone lidina lady. Kopa kopeta kakwa, tebode ita mudrifi. Rapa Murifi. Gonna take a lot of courage, Mr. Tapesa Galaxy, Rubella, Boba Samikong, Mefella, Bona Kamutama, Ketlimfa, Nawa, Retoloka, Kakwa, Tebore, Tebonator, Kurefella. One must die. Our Kipoto, Kotapol, one must die. No, one must die. Habori Fitiloasa, Yano Abasa, Lakawa, Matarapa, Baga Ulibelotan, Terbore Jaro, Kileva, Retoloka, Jaro, Mokoraba. Wa re tloga ga ba jaro a ba kha ba khwele. Tlo ka tle na ta tlelo khwele. There's no place at Rarapi. Kifa. Tsa pele ka bo tla re raba a ba tsere ka bolere itini. Tere pon. A ba batla motho. Khwele e kotse e ba tla ya le letso. Tere ya tla ya le letso wa khwele. E ba tla ya le letso wa khwele. Set up a Sababelo Sundowns. One, TS Galaxy. What a Gabo Sabo Ketile. What a letter rap. I copper elegy. Jerry Torelazza. Rabba Baiti. Legalavare the architect. Have a letter in Kakwa Batara. Where got him? The table name. He get there with a house party. He get there with a house party. Hagit. ke 1 ke 2 ke 3 ke 4 Mamelodi Sundowns 1 Gent Hassan ke khwela dina you really get it tighten your seat belt you're going to be in for a ride ga ke itse fa o sa ntshepe o kgona go iporela ke beile betsi fo thoko gabe fa ke gotetse ke ka ne setse ke kaile ke re go batla ga metsi go batla ga metsi a teng fa a teng ee badire le nna badirabogo le nna ba re itsega ba batle go nna mosadi wa mosabarea o kile a tiba jeso betsi ba tiseditse o Kotata, Rivera, Kuele, Chube, Fafate, Jano, Bare, Emma Kaya, Songena, Kanchani, Setopa, Satias Galaxy. They setopa, Sa, Mamelo Sundowns, Bare, Vula Masango Sinkin, Bare Sekusele Kangani Sinkin. Oh, then about a Jaro, Bakikarvela, Jas, Setopa, Satias Galaxy, Bokaetro, Hosene, Kotata, Hopopota. The formation of Mamelodi Sundowns 3-5-2 certainly works for them. Those five midfielders showing their class for Nejamo. And the four. Sundowns showing their class. Bara go bona ba ite bogele go se tlhoka sa ba le Sundowns bara ka mo sa mo iketlile. Re tloga ka kwa bo tsano le tsia. Fitisa ka kwa bo tshwara dino. Ba ya tlanya le letso. Go botsa CR7. Ba fitisa go tshwara dino fale. Go ga tsho ke 1. Ke 2. Ke 3. 4. 5 Mamelodi Sundowns, ladies, not Setopa Sa TS Galaxy Queens. Oh, yeah. Otata Yara Bretzo, Kurile Kereketi Klokana House Party, Setopa Sa Mamelodi Sundowns. Once they start to score, they can't stop. Vevela Gaito already noted Klokava Verekela, Fanapuentea, in the battle to be the champions of Hollywood Super League. Bora Jaro, retlo gore a kite jo pass. Re bora happy. Le ra le ba ikosa. Bo. Ah. Ya. Ete go tlo go kana thata bogetjo go senene go senene go senene. Go dira petogo ka kwa setlhopha sa Mamelodi Sundowns. Ke te batle go ka tsenya career. Ga go tsa Rama. Dirile Rama. Dirile ka thata ka kwa Rama. Ga go tsenya career. Ga fela ke re ke trigonometry. Casual. Wago mona le ene ke te. Go bara go lagi na hoja. Ba ka ene Cheshio. Jezi number 11. Go bona kuti. Re bara jaro CS Galaxy batsa kgwele ba ire letsa sa skuse. O go le ba sem. Re bona sa bsena ka ba kgwele ka botla. Re bona kgwele ka nna kuti. Oh. Ke feta ka. Ga re ba ita bogela jaro. Bastard was a top assas, Babylon returned on Scabby Yellow. I want to look at the film. Everybody, to the Galileo channel. Ata bai puse sa go baka go tsara mabelo di sang those ladies. Ale yo ke me papa tse. Go ba go beritse ka kwa nyandeni. Bona ka motsamo e ke tleng fa. Bana ba elwela. Ale posho khatlelo le setopo sa Galaxy. Ke go tswa ka ga mapoloba. Re bore mapoloba mo koleng yao. Tsara ga nye wa le bala la jaro le bota la setopo sa Re bore jaro ba tsaka ke tlo kholao. A tshwara di tifa le dini ka sengwe fa le jaro botsa ga nye khwela o ne a se tlhapa sa ke Le five set up sa Mamelodi Sundowns go kasi u tlhele ba re ke mpama go kasi ba re ke mpama ha o tshe ya lo go be 6 6 a ke ya lo ke teke half tase ke mari a ke tsama ya tura ya na Galaxy ba go a pota kae a ka nna 6 a ke itse le gale e o ga itse ya ko tere bare ja ro khele ba itse ja ro ba tlo ba ke ketlo Mabelo Sundowns, ladies, Kawiyo, the sky is the limit. Who's gonna stop this train? He puts up a ceiling with him. As I shall okay, like a kid, okay, kid, so you look over to go channel or Bastos. For sure, Catalyst top as a TS Galaxy. Go mogote go go bana umbrella fa le mo banke ya setsa pa sa mabelo sa nonse te le le ka botsa mo iketle le fa ka re tologile ra ma le ka ka ba khwele go bola thoko ba go petsa fa le oh a sa ja ro khwele go go Galaxy re tologa gia le ka ka go pa tse la fa le sa tsela boka go le re tine khwele go sifa re tolo ga tsharo ba mesela re intsimpetlesi oh nkwa wa ne le se go intsimpetlesi ya the beast wa leka wa lwa e go thata re bona tsharo ba go tloba khwele o ke ketlo ka iketlo ya go ba tsharo go ba go bosa tlapeng tota e le se khutlo se tla pasa mabele di shutdowns re bona tsharo ba ke ba tlo ga tlo go jamane msango sireletsa tsharo ba ba komaka yo ba tla matlala le ga le ten over ball ba Mamelodi Sundowns dula go bala thoko oh touch ball ba le skill bo la komaka go ja no pele o tse bolo to la ga ke ka mene bo e tlogele tsa go bala thoko ba go murifi re ha ba tsa ja no go e ba mo go tshesho bo la komaka go ja bo penya le pa re bona jaanong Mamelodi Sundowns le ka go ka batla phatlha ka iketlo ka iketlo gopole le five Mamelodi Sundowns one bo setlhope sa Galaxy re bone go le ka nna kotsi go te boa ko tantabetse It's always a tough task playing against a team that are able to hold on to position. Kanti fast to pass, it's in a position they tend to tire. The mental fatigue will start creeping in. Ba go dira peto go ja nong. Se tlopeng sa Mamelodi Sundowns. Ba go setsa kotse ka kwa drama. Siaga Consoles, 47. Tetaga Kwa Kabo Kolibuni. Tetaga Kwa Fetisen Monis, Joe Leketing, my master cat. Also, Tropens, my Melody Sundowns. Terbaru ya cara isu gulaku bakal kela Zanzi's finest. Fa uno sa di no diligent it gives you an opportunity to try other players. Already the coach knows for it. It's on the back. It's on the back. Passa top sa galaxy se ka bola mo botsame kong tabele moya ya achievement tselo gore bona stop sa logo skill sa se dira against a very 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 talented side ya Mamelodi Sundowns. Ito bo rena Martin Kilimanjaro to climb for TS Galaxy. Pero bore ya no ke keto ke keto ba tsa go ba kopala tsoko msango. Le tlo re la bo penya le pala. Yakopana kakwa le gale ten over po ba le ka jano se tapa sa Alex go ka kopatsela me go thatanya ya go tla kotle itlo go kana tahlelo ya go tswa ka ga Polo Vivo Villegas 1.6 ya go tswa ka ga tere bore jaro go bala thoko jaro Bale kaho katera mo patle TS Galaxy. Sirele tsapuleo. After some time TS Galaxy tsa khoro go katana into the final third. Ba go setsa tlhaselo le gale mo Mamelodi Sundowns equal to the task. Terbore ya jaro. Ya go para le Kesho, Kesho. Ba tsa ke keto ke keto bo pega le pala. Rebore jaro ke go ile kere go para le msango ba hare matambo vumane fu rebore jaro ke keto ke keto khata khato ga jaro se tla pasa ba melo di Sundowns kavia mapolo tula bogo yuma seke 57 monis Terbare jaro bai lwa la koma ga go ka kwa de Queens. E bua ka ga Maneli. O le ba ka ke sa mone in a lot of occasions o ga ta go overlap me fela given the fact that Mamelodi Sundowns are pressing them ga go no ka overlap. She has to stay behind and try to limit the goals that Mamelodi Sundowns are trying to get. Already they have considered 5 goals. I don't think they can afford to concede more. Our goal difference matters a lot when it goes to the wire. Baka Hollywood Super League. Terbore LF5 Mamelodi Sundowns 1 TS Galaxy. Se tswele masoma supa le busupa Osameko tsholetse pele karolo ya bobedi ya Osameko A tshose ka botlhale le gale ba le teko bogago ka komo ga go ka kwa go pisto Pastos tsa khwele ka botlhale tsa roko molatho ya go dula mo go mapholo Ba iketlile tsa nonde Mamelodi Sundowns ladies khwele tsa nong hot sticks Zanzi is finest kwa ke ne khamene. Etsa ba ba go mala tsho go tsena mo go makabe. Captain of the ship Mazet. One of the things it's a little technical team ya Mamelodi Sundowns di khone and has done pretty well ke go hold on to position. Put confidence on the players. You can see that all the players are looking for the ball. They're craving. Okay, well, I be follow to. Abay tabi, I be follow to. Tere bore jaro nyago dula, bogo bakabe. Abay tabi, bako bala to. You must again. Terebore jam. 50 seconds. Lekaw ka bata bata jam. Susum kwele kai. Anyway will do. Lekaw lebo kheba tubo otle baba tile okore kakwa no. Kutsa kwa lebele la kwele adina o. Kyo gile kere the most exciting sport. Football. Unites all nations, irrespective of your age, gender, and race. One language, is football. Charo, Baki, Twela, Jan, is a drop as a galaxy, Lehale, Kakala, Kola, Moganda, Habeba, Kupala, Toko, Jano, Yokopana, Kakwa, Leshigesa, Mashigish, Terbore, Mamatito, the Pulim, Terbore, Jano, Crossville Pass, Lehale, Otekoba, who intimidates the Kuakalis over the beast, intimidates the Kamarata, Kule, Bola, Toko. Panale shigish ama shigish e khakala kholao le khale she knows who she could have done better ka kwa terbone retul gajaro fetisen monis le ka khaba ta pata khaba khole ka botlane ba bole bele la fa she can use both feet left and right. She's a very good technique in terms of football. Kawajano, it makes it difficult for defenders. Obakono koka anticipate or we sakai kule. Terebore kule yagotara chano kabotale an opportunity. Oso tope sa chase galaxy. Oh, maya kare. Aiko. It was an opportunity for TS Galaxy to get a goal. Mefela, the technique, little execution, failed him. Wakana, she could have hit a pass quite early. Kaoyano, the defenders of Mamelodi Sundowns were found goal watching. An opportunity wasted for Sotopesa TS Galaxy. Mokhaecho. Tefela, relo kore kako ano po UJ Stadium, relo belete one of the most highly rated leagues for Africa, Hollywood Super League. It's growing and growing a lot more. Me, I'm excited to be part of it. Me lo ena kiba tota me lo ona jako lo mugati lo balati lo kufla dina. Terebone jaro kore kana kosi lele na palian. Ware tolo kajaro Michael. Terebone. Oh, again. Ah, peha. So, sometimes you should take the responsibility, take a shot. She could have taken a shot for a little Napoleon. She knows. They felt like it's all real. She's very disappointed on herself. Terebore ka botsamo iketli. Bo. Ano le bilo? Reto lo ga ka khwele, ka go le 18, ona tshwantsa go khile fa. Let go. Le gale fa o tse jalo malo ba ke ma ba ne sa tso go ntse fela jalo 5 Mamelodi Sundowns 1 TS Galaxy Queens. Touch, let's go. But I'm going to go to the next one. Oh! 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 Sikuto, Pilate Fale, Nosa Fale, Kakwa, Mustanole, and Kwani the Beast. Halipiribile, Onea Buroko, J. ke lala ke mo tshepile tate yo le rato ba le ka ka boela mo tsamekong le gale go tsena tsoso jezira ba foka ko ba go ka bo setla pesa ma Melody Sundowns L5 ma Melody Sundowns ladies the 2 TS Galaxy Queens a me batla boela fo bo tsamekong ga kitse Eto tso le so mama go bedi le bone ke go le bo bedi a botsameko. Tsene le go reka kwa ro UJ. Ke 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 le fela go la matlhatso. Ke ja joy. Ke ja joy go reka kwa no Josie Mabone. Ke mo re le tebo le tsetsi la go pire. Josie Mabone. Yeah. Everybody, Jaro, Batasela, Jaro, Sutapa, Sama, Military Tangles. Avalete, Dini, Dini. Eloela, Kubaka, Sutapa, TS Galaxy. Ovaleka, Lekaneri, Notes, Adivano, Sedi, Nodili, Tam. Very high deficit for Everybody la posho jano se tla passa Chase Galaxy Trevore jano ka kwa may my second Ba sireletsa se tla passa Mamelodi Sundowns tota Chase Galaxy ka komoga Ya otsola kwa tle kgole tle go kana tatlhelo. O rile baratie le balatiri ba kgole ya go tla go lebelela. Dikhang kafa Kopate ka bobedi coming from wings Jurele kere Mamelodi Sundowns mo tsamikong ya bona ya bofelo Ba fentse setlhopha sa Royal M sa ga Mamkize ka no di le dine go le fela Le setlhopha sa TS Galaxy ba fentse setlhopha sa JVW Me ba kopane jano le dikhaka Tekile bo re ba tobotle ba go khile go reka kono go tswa khakala le gaufi go tle bo leteng. O lebelela khile ya dina o fa ya bo me. One of the growing sports go reka kono mo Africa boga. Hollywood Super League. Okay. Gia born in 2004 ka seti busigo a tlhola batsa itsale le some ke ba re go tlhaga ene ka kwa Gia seti busigo ona le ka ka tlasela go ka bona go no sa no ya borataro ya Mamelodi Sundowns me ya balete ka kwa tini o pole o sabe ke tse se tlhopa sa Green Lovers Football Club Gia, kila tsame ke la khabo le Richmond United Football Club. Halo ba tshola. Terebore jaro le tsela Napoli en aba feta. Terebore jaro khaba khwele. Aba rekisa botho. Le ga le matikitiki. Te o. Ba Abagatatlash efale. Bola ba tsameko etsoletse bo letsetsi la go Piero Thunderbirds tsameka le setlhopha sa Richmond United. O tsameka ka no ka ura ya boraro tota ke tla ronela. City Leeds Royal Leon. TUT. Le Dalani Ladies. University of Pretoria ba go tsameka le setlhopha sa University of Fort Hare. University of Cape Town, about to make a surface touch ladies, about belt ladies, about to make a list of Devon ladies. What are those kind of things? About to have it to Eletano, over Sabiko. It's to Eletano, Yahore, set up as a chess galaxy, Babone, you know, Dilitaro. Me ha ke pole ba bua mo motsamo. Ai ko. Ai ha go le monate umpitse. Ha go le monate umpitse. Ba go tsena ka Conores. Ha go tsena Babas J. Norris. Babas J. Me. Sabe ko ya ga kwe. And then he fell la khonefa o loele me fela go nogole thata ba go tsenya va va je Norris bone yo re le kere metsotso le tlhano yo ke di tsempa o ga le ka go setlhopha sa Chess Galaxy ba boela botsa me ko be fela go thata a re tloba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies there about a touch let's go ka go re fa le botsaganye a go le ka go ka bona no ya borata roma Mamelodi Sundowns le ga le thula ka tsogo khwela susumtlwe le kaya ga kgakala gote a itlume fa fatse ne khwela se tlhopa sa TS Galaxy ke re le kere it's a very growing sport ya bo me go re ka kwa no football me ke kolo ya Elia ga iduma ya tsama wala la wasa la go re tsama le yo bo re tsama le yo erbore jaro tshuba fa fatse dine can see facially Jorge, she's very disappointed to have five goals behind her. Jorge said you well. Follow Mochora di Nobo, no see you, I do not delete in CD. Jan. Darbare Jaro, Quele, Bole Kavata, Prata, Jano. Kobako Petsa na Fale, Kahora Aisha Lepanzi, Ibam Boom Teto. Kibakati Swell Tetila of your Aisha Lepanzi, Ibam Boom Teto. Ka gore ka botsa mo iketle fale bo sho di re le ke se tlhopa sa lo tene le kesho a re tologela ka lebelo fale trigonometry tsa khwele jano tulo ka tlo go kgakala jano khwele bo sho hape
Guys, as kids,
we definitely did a lot of things, but I don't remember. Hoka Chess Galaxy. Why chocolate? Oh. TS Galaxy. 35 caps for Banyana Banyana. La Finyaka Kwasa Seoul National Championship Zona Leting 2018. Sabe que se tapasa University of Pretoria. Oh! Dalete Skanakasin. LF5. Se tapasa Babylonian Sundowns. LF3 Kako se tapasa Nessa. TS Galaxy Queens. Terima kasih Jaro. Retolo ga Jaro tu la kata go khela. E bala moto to fela ba tsame ko boya bokhutlo. Ha go lebelela Jaro kae ketso kae ketso. Tsomo ya go bala tso go khela. Terima kasih le khalo na tsatsa di le boto ka ka kwa tso fila ga se ki bua ka ene. Ontarelo fila ga se tso vivo. Na tsatsa di le boto ka ka kwa me. Ba go tsetsa lo botsa go ya bo ikhutlo mo gaetso ke re tsaki ga mo tsaki ga be di tsaki ga gago. Ele 5 se tsapa sa Mamelodi Sundowns ladies. Ele 3 ka go se tsapa sa TS Galaxy Queens. Tse bo ye tla go le boga botho mang le mang. O tle go piere o tla go lebelela kgwela dina go ge le ke go tle go ka tshafa. O tle go ka na popota. Go bo gote botsameko o tseisa mawa. Oh, Kelari now, emo nate. Veja mo sabi ko, fela jalo se tapa sa Mamelodi Sundowns, ba no se dino di le tlhano. Khatlana le se tapa sa TS Galaxy ba no se dino di le tharo. Fela jalo bo gaetso Hollywood Super League, di tsimega Mamelodi Sundowns on the quest, o sireletsa se jara sa bone. Ora le te fale morifi go ka ipala a ipadile le ne ga bala a ipadile ka kwa mogalola oh ano sitse it was a house party a game filled of filled with a lot of goals 8 goals in total elo go en re bo mo motsa mekomo ile ka